remix Kolly The Magic.
Ndibuka ho kera nararonka amahera narifisa bungira bamwe ndirira nkaganyira maze kuronka amahera naciye ndabibagira ntangura no kugara kuri bamwe naganyira maze kuronka kazi narahinduye abagenzi bamwe bose babakunzi nabaraba nkutabazi amahera arahindura amahera arahindura amahera arahindura amahera arahindura amapesa pesa pesa uyafisura tesa 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 bayita amapesa pesa 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 uyafisura tesa 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 ugatesa tesa tesa bayita amapesa amapesa uyafisura tesa ugatesa akoresha makosa ayo mapesa niyo yicaga kiza ayo mapesa hari habavukana batagikundana kubera amafaranga nibakivugana amahera arahindura amahera arahindura amahera arahindura amahera arahindura amapesa pesa pesa uyafisura tesa 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 bayita amapesa pesa 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 uyafisura tesa 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 ugatesa tesa tesa
pesa tujue tabia
zako hari tutobonesha maso
come on jeway
baza kuronga sikse narahinduye abagenzi bamwe bose babakunzi nabaraba nkutabazi amahera arahindura amahera arahindura amahera arahindura amahera arahindura amapesa pesa pesa uyafisura tesa 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 bayita amapesa pesa 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 uyafisura tesa 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 ugatesa tesa tesa